ndị be anyị ndị mụrụ igbo nwe ọzọ ndị igbo nwere ebule nwe mfụ ekene m unu kene ndị ọma na-ege anyị ntị afọ m bụ ambasado dr steven maxwell nweze ọmụa bụ the mdc Seman Project Limited. Na mbụ anyị na-ewetara unu ozi ọma ihe dị na real estate na si na ife na-eme anya obewe ọnwụ anyị nwabụ ndị igbo na taịmụ erugo mgbe anyị ga-ebunataba akụ anyị niile na be anyị ka anyị dozibe be anyị igbo na-asụ ọfịa igbo na-emebe obodo igbo na-eme obodo ọ dị mma na ya ma mmebesi obodo ndị ọzọ abịa na-asị anyị kwalụ naba ọ dị ka na anya na-ebezi ka nwa na-enwero nne na-enwero nna ya ka anyị ji wee kwuo si ka anyị mebe na igbo be anyị ka ọ dị mma na igbo nwere ihe niile ka anyị bute ụzọ anyị wee champion operation developer n'igbo anyị ga-ebute Lekki down to south east anyị ga-ebute Asokoro down to south east anyị ga-ebute Gusape down to south east ị na-afọ anyị atọ nọ south east anyị ọ bụrụ industrial hall ndị obodo ndị ọzọ na-abịa atụnyere anyị ihe anyị na-emekwalụkwa obodo ndị ọzọ nke a bụzi na anyị nọzi na Centenary City Enugu ị na-anya ịfụ n'eziokwu eziokwu anyị ekele ego ị na-ekwela anyị fụ na anyị ebido ogogo n'ịgba fensị ị na-anyị fụ na anyị na-agba fensị na-aga agbasacha blọk ọrụ ka na-aga Centenary City is just 10 minutes drive to the airport it's just inside Enugu City and here ihe anyị na-ewetara unu bụ classic premium design here premium design ka anyị na-ewute na this very site the premium design nke bụ n'Enugu as a whole design anyị bụ ọpụrụ iche ihe unu ga-alụ ịlụchaa ya iti aka n'obi si na nke a bụ akụrụ ụlọ so onye a mere anyị ji wee bịa ka anyị wetakwere ụmụnna anyị ndị nọ na mba ofesi ndị ihe dị mma na-adị mma ndị chọrọ ịsọpọt developmenti n'ala igbo biko nu anyị ewetakwekwere unu nke a I will unveil the design a ga-epozikwere unu unu ga-afụkwa ya mana anyị ga-eme animation ya unu for the proper design for the infrastructure the road network the electricity design the facilities that will be in the state ga-eme gị ịkpọ ya a home just a little bit far away from home so biko nu ya ka nsị ka anyị bịa ka anyị kọwalụ ndị igbo ụmụnne anyị niile ndị nọ na Naịjirịa ndị nọ na mba ofesi unu were anya unu gbara onwe unu krismas na sikwa na anụ bụ ụzọ na aṅụ mmiri ọma so anyị na-enye unu nke a kịta na nkenke onye ọ dị ọsịsọ o were ya n'ọsịsọ daalụnụ.